Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere kwezi kwa Rusama umwaka wa 2024 mbanze ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mukurikire amakuru twabateguriye akaba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere Rusama isi yose yahimbaje umunsi wahariwe abakozi n'akazi, umunsi ushitse abakozi mu Burundi batararonswa agashahara kabo ku kwezi guheze. Murabyumva muri ano makuru. Iruhande y'ibyo mu runani rw'amasendika y'abakozi baranegura kubona hari abakoresha bamwe bamwe bakirangwa n'ingendo y'amacakubiri. Abanonosoye ibijyanye n'amategeko bariyamiriza amanyanga y'ubutungane bw'u Burundi mu iburanishwa ry'urubanza ruhuza leta ya Gitega na muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro Kira. Nayo abanyagihugu bakozwe ko n'ibyago bivuye ku musozi wasenyutse ku mutumba Kirasa kumine Muhuta intara ya Rumonge, hari ibyo basaba kuronswa mu maguru masha harimo amazi n'utuzu twa sugumwe. Hiya ari incamake mu kanya idonido y'ano makuru. Ndatubiye baramutsa dira no makuru mu gisata cy'intwaro mu mvugo zirimo ububeshi z'umukuru w'igihugu kubijanye n'ikiri inyuma y'ikena digitoro mu Burundi. Hari henyegejemo kugomba gusahura amatungo y'igihugu biciye mu gutwara amafaranga mva makungu no gukora urudandazwa rw'igitoro biciye mu manyanga. Ni niyo mvo ituma uno munsi bigaragara ko insiguro zatangwa n'umukuru w'igihugu kugituma ikena digitoro gisubiriza zitandukanye n'izivugwa n'umushikiranganje wa mbere wiwe Eroge Divin.
Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura wiwe kende guhaca ya manifestation ngo hashake ibintu nk'ibintu bya demilikenzi naci ndabyikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora.
Kwibura igitoro ni ikibazo tumazemo imyaka ibiri cyangwa irenga. Igikomeye cyane ngaha ni ikihe? Ni uko ibi turiko turabamo ubu ntitubibone ngo ni iby'ubu, n'ingaruka mbi ya bya bihano twafatirwa kuva 2015.
Murabyumvise inseguro umukuru w'igihugu ndayishimiye Varisito yahaye abarundi mu 2022 avuga ku cyateye ikena ry'ibitoro ntaho bisa bisaniye n'ibiherutse kuvugwa n'umushyikiranganji wa mbere Ngirakubuca Gerave kandi bose barongoye leta imwe. Insamirizi FPR mu matohoza yagize byarabonetse yuko imvugo ya president ndayishimiye yarigamije ububeshi buhishijemwo akayabagu ko kugomba gusahura amatungo y'igihugu yinyegeje inyuma y'urudanazo rw'igitoro. FPR amaze kubabwira ibirenga rimwe ku makuru yerekeye ikena ry'igitoro ivyerekeye ishyirahamwe ryitwa Prestige. Iryo shyirahamwe ricuruza ibitoro amatohoza yerekanye ko umukuru w'igihugu ndayishimiye be n'umutambukanyi wiwe barifisemo imitahe muri kigarama 2022 na ruhuma 2023 imiliyoni 123 z'amadolari y'abanyamerika zarasohowe mu ibanki nkuru y'igihugu BRD zihabwa ishyirahamwe Prestige bivuga ko rigiye kuzozana igitoro rigakorana n'ishyirahamwe rya leta Rizidezo. Ayo mahera yaragiye akagirire arabugwa irengero ryayo. Ibyo byose abaduha amakuru babyegeka ku mukuru w'igihugu ndayishimiye Varisito n'umutambukanyi wiwe amwe n'ishyirahamwe Prestige. Amatohoza ya FPR yerekanye ko ayo mahera yasahuwakuwe mu ibanki nkuru y'igihugu BRD acishwa mu ibanki Bankobu ahereza mu ibanki yo mu gihugu cya Kenya. Umushyirangaji wa mbere Ngirakubuca Gerave amaze kumenya iby'inyuzwa ry'ayo mahera yarasabye umubodano umukuru w'igihugu. Amatoka ya FPR ku Kirimba Ntare yavuga ko umushyirangaji wa mbere Ngirakubuca Gerave yifuza kubwira umukuru w'igihugu ko bidakunda ko babandanya kubwira Abarundi kugwanya ibiturire n'isahugwa ry'ubutunzi bw'igihugu kandi arivyo biriko biravugwa ko biriko birakogwa ku busuma bw'amafaranga mva makungu n'abatandukanye harimo n'umutambukanyi umukuru w'igihugu. Ikibuga kibi cyaciye gikurikira kubw'amakuru yava muri bamwe mu masoko hagati y'umukuru w'igihugu n'umushyirangaji wa mbere. Ibyo babyaranagize aho umukuru w'igihugu yifuza kumukura ariko bamwe bamuhanura kubireka bivanye ngo nuko byoteza ikibuga kibi hagati y'abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD mugihe bitari binabonwa na kumwe ivyerekeye ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ingane zagumyeho mu mugambwe CNDD FDD no mu ntwazangabo zikomoka mu yo mugambwe bitewe nayo mahera renga miliyoni 120 z'amadolari yari yaburiwe irengero mu bavuga ko bakoranye na president Ndayishimiye be n'umutambukanyi wiwe mu inyuruzwa rya ayo mahera harimo uwahoze atwari banki nkuru y'igihugu Dieudonné murengera ntwari hamwe n'uburamutswe iperereza ry'Uburundi General Ildefonse Habarurema bivanye n'imari n'icyuka kibi byadutse mu mugambwe uri ku butegetsi byatumye umukuru w'ibanki nkuru DRB Dieudonné murengera ntwari afungwa ifungwa ryiwe ariko ryamaze umwanya numero mara biturutse ku butwari iperereza General Ildefonse Habarurema yoba yagiye kubwira umukuru w'igihugu ko batari kuri Dieudonné murengera ntwari ashobora kumena amabanga ivyabo bikamenyekana gushika aya mango iyo dosiye yagizwe akanizwe n'ingoma amakuru turonka ariko akaba yerekana ugeze ubu ibiro by'umukuru w'igihugu bitarahisha gutwara amafaranga mva makungu bikitirirwa ingendo agira cyangwa ibikorwa bindi akora ibyo byose amasoko ya FPA yemeza ko umukuru w'iperereza General Ildefonse Habarurema abifise mu ruhara kandi ko nawe yoba afise inyungu zo gifikiwe abanza kwitunganiriza ibijyanye n'ubeshyi be n'ibihushane biri mu siguro z'abatwara igihugu iyo bagize icyo bavuga ku bibazo bikuru bikuru bihanze igihugu FPA izobandanya ibashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma
arakoze Roger Divin Remesha hatagize igikorwa vuba ngo haboneke amafaranga mva makungu ishira hamwe rihingura inzoga Brarudi rishobora gutembagara ibyo bishikirizwa n'abakozi ba Brarudi bafatiye ku buruhuko bamazemo iminsi barongikwamo ku nguvu n'abayobozi babo kuko atakazi bagifise umwe mu bakozi b'iryo shira hamwe amenyesha ko bakenye ingano zo kwenga inzoga izo nazo zikaba zigurirwa hanze y'igihugu umvirize
Nashimaze tekniki baratubwira ariko abakozi baratishura kubera ko babona ko atakazi gahari mu makonje nayo barashobora gusaba amakazi bitanye n'igisata ukoreramo ugasanga ariho akorera mu abenga bakabuganiza mu nzuka niba ko rero abo umunsi ku munsi w'abahungano abari muri muzi barajya mu ikonje barashobora kwandika iminsi y'ikonje bakajya mu ikonje kurindira ko ingano ziboneka hama abandi nabo bakababuganiza nabo nyine bakarindwa habonetse izo buganiza kubuganiza zihetse mba nta kazi basubira kuronka bakora ubu niko byifashe usanga abantu batumaje iminsi ibiri bahagarika kubera inzoga zabuze hafundi bakagenda bagasubiramo icyuma mu kurindira ko basubira kuboneka izo buganiza babenga nabo ugasanga umunsi biraronse ingano barakoze amasaha umunsi umwe basi baricaye nuko niko bimeze bisanzwe imvo rero bitumiza byose nuko ishirahamwe rikironka amafaranga mba makungu rikoresha urangura ibikoresho nigeze rigakoresha mu kugira ngo iyo nzoga ziboneke ivyo bikaba bitewe nuko amabanki yo mu gihugu atashoboye guha amafaranga akwiye ishirahamwe kugira ngo tore ku murindi gihe aho rikorera hama ibyo kuba ari biba byugare ntawovyemeza ubu nyene ngabo ariko kandi no kubihakana nta n'uwobihakana kuko atakazi gahari bivuga ko amafaranga yabuze burundu ishirahamwe rirashobora gutembaga rishobora guhagarika ibikorwa byaryo
Fanalize mu butungane nabiciye ku masonga ubutungane bw'Uburundi bwaraye busubiye kwerekana ko butigenga mu gukoresha ingimba ngo bikunde buburanishe urubanza RP 44/37 ruhuza leta y'Uburundi na muganga Christophe Sahabo ni mu gihe sentare nkuru ya muha yarenza amategeko nkana mu gushaka kuburanisha urubanza mu idonido kandi rusanzwe ruri mu mwiherero muri sentare ntahinyuzwa ibyamiriwe kure n'abanyamategeko yaba ababuranira muganga Sahabo yaba ababuranira leta yonyine ubwayo gushikaho urubanza ruburizwamo Josiane Muzaneza arabitubwira mu idonido
abashikiriza amanza batatu umwanditsi umwe hamwe n'uwaserukiye leta muri urwo rubanza nibo bari barungitswe ku munsi wa kane uheze igenekerezo rya 25 ndamukiza mu ibohero rikuru ry'intara ya Ruigi ahafungiwe muganga Sahabo Christophe yahoze arongoye ibitarukira imvo nk'uko isoko kujya RPA mu baharanira gato y'akazi na muntu mu ntara ya Ruigi ibimenyesha ngo yari yo kuburanisha mido nido urubanza ruhuza muganga Sahabo Christophe na leta urubanza rusanzwe ruri muri sentare ntahinyuzwa nk'isaha zitanu zirenga cy'iminota mike niho yakugwa mu kumba yugaraniwemo ajanwa ahari hategekanijwe kubera urwo rubanza rwari rutegekanijwe kuburanishwa mu ntaye y'icese aho yashika muri icyo kibanza nk'uko isoko ryacu ribandanye ribimenyesha muganga Sahabo Christophe ntawo muburanira n'umwe bari kumwe umwe mu baburanira uruhande rwa leta yaganiriye na RPA amenyesha ko batumwe ko nabo nyene gihuti bakababazwa no kubona babatesheje umwanya mu kubatwara mu bintu by'amanyanga biciye kubiri n'amategeko kuko abankako uyo muburanyi avuga ko baguye mu gahundwe bumvise ku rubanza rugire ruburanishwe nido nido kandi ataho vyakabonetse ku rubanza rukiri mu mwiherero rubandanya kuburanishwa na cyane cyane ko na sentare nkuru ya muha itabifitiye n'ububasha mu gihugu rubanza rumaze kugera mu mimwe ya sentare yikurira ariyo sentare ntahinyuzwa ivyatumye haba impari nyinshi gushikaho ababuranira leta muri ugo rubanza baja ku ruhande rw'uwo baburanya isoko rya RPA rikaba rimenyesha ko ugo rubanza rwamaze umwanya rumara kuko nyuma y'iminota 15 rutanguye abashikiriza manza zabaye ngombwa ko baruhagarika basubira iyo baje bava amakuru RPA yaronse amenyesha ko sentare nkuru ya muha yoba yaragoberewe iragondozwa n'abategetsi bo hejuru tutashoboye kumenya abari bo maze bemera kurenga amategeko nkana kugira abacungura gatwe ahamwe menya ko muganga Sahabo Christophe amaze imyaka 2 apfunzwe azira kuba yabereye intamba mu leta n'abayiserukira mu bitarukira barongowe na Ndagijimana Charles yihagiye ku nguvu kurongora urwego nshingwa ntwaro rw'izo bitaro bari bafise umugambi wo gusahura ibitarukira umugambi bahavuye bashika ko mu kugabanga nifashanyo y'igihugu c'Ubudagi ingana n'amafaranga arenga umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika babanje guta mu mvuto wahora arongoye izo bitaro ari nacyo gituma bariko baca kubitsi no kumabuye ngo bikunde bacugo rubanza mu maguru masha urubanza rw'ivyaha affaire pénale mu gifaransa kandi rusanzwe ari urubanza rw'amatata asanzwe affaire civile mu gifaransa gutyo iyo dossier ibone kubikwa
Josiane Muzaneza muri ko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu nyuma y'akaruhuko amakuru twabateguriye arabandanya
RPA nagira nsabe imbonera kuri mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonye eri yaracari haracahema nanye ndacahema tubaforme tubize leti dufashe
RPA mbe murabyibuka umwasi ngene aho ravuga ngo turiko turugo turigisha gisoda ahubwo tugira tukibigishe rero umuhanuzi Nehemia igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere
RPA kazindukiye muri zone Maramvya aho bita muri Sobere umwe wese batora akagunira akaca muherezi kaba karimwo umupanga mbonye bavuga ati twabatumye ko kugira ngo tubahe ibikoresho ibikurikira muzobwirwa n'ababarongoye rero kugeza turahindiriye amategeko baduha ibyo bikoresho kuvuga imipanga baduhaye icyo bitezwa kuyikoresha cyane cyane abari ku mipaka
Wari mwavyumvise navyo nyene mu ngingo nkuru kigenekerezo rya mbere rusama uko mwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi wahariwe abakozi n'akazi uwo munsi ukabushitse usanga abakozi ba leta mu Burundi bugarijwe n'ubukene butagira izina ubona ko batari bwanahembwe n'umushahara w'ukwezi guheze kwa Ndamukiza bamwe mu bakozi ba leta bavuga ko uno mwaka ari mboneka rimwe aho bajya guhimbaza uwo munsi mukuru batarahembwa bakavuga ko ari kimenyetso ntabeshi cyerekana ko Uburundi bugeze ahatemba kuri kirebamo muri abo bakozi ba leta baganiriye na radio RPA
nokuri yabarishane gose nk'abantu bakoze abakozi bakorera leta y'Uburundi kubona duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari abakozi mu gatarama gashara bagashaka faranga kandi n'agashaka n'icyo ntikize mugabo kubona uwo munsi uba abakozi bateza kujya hamwe bakaganira bakaraha ibyabagoye intambwe bateye mugabo ibyo byose kubona abantu bagira umunsi mukuru imiryango imewe nabi bamwe barara ubusa abandi batariye ibyo bintu yabarishane gose bitwa ngo uri umukozi utasigaye gusubira n'umuryango bitwereka ko tuba tujya ahantu habi cyane rwose kuko haciye amezi abiri mu kwezi kwahera leta yabeshe ngo n'abakozi b'irareregarize mu guheze bahera itariki aba mbere baronse itariki zitanu abandi itariki indwi umvize byose tuteka yuko turiko tujya ahantu mu mezi agatatu azonohenga ubwo rero n'ibintu bitetse bari tubwira ngo Uburundi bwo mu myaka ya 2046 ibyo nta nibituharura kuko iyo leta mbega itagira imigambi itagira sayiki kurera ikwiye gukorerayo gukorera ku majambo gusa ibyo ni byo kamara maza biteye isoni tuyabaje ni ukuri abantu bari muri iyi leta bikebuke n'abayitwara turabisabye kubona abakozi bahimbaza umunsi mukuru baturutse bavubi bakorera igihugu cy'igihugu cy'igihugu
nakarekaye nk'utashye basubira ngo yavuye imyaka 2022 kuri serivisi tumaze nk'akazi umwaka niwo wari umwaka wa kamara maza ya mahera Mitrajimo hatanu twasaronka matrice 1600 reningi yabayamajosha ku konti yacu uko umwaka ari umwaka kamara mazi namaka n'umwe n'imyaka 2000 hari kagere mu tariki atanu hera raro asiko twatanu suko akoze haruba akoze wose yashye amafaranga umwaka rero umwaka ubaye umwaka wa kamara mazi naho mu rundi kacu ndakaye hatanu yagoye kuri gucatege zakenda kabisa Nasi ukara kwa kisabaho, ambila kuno kusewa sisi kwa katanga aje. Mina fete mwaze gira, na wige ya mba tunutu mkula wa kutu na lahemka. Zorosh na chansha na kutu na vgazi nze. Ewo hoho, nakamuna kwa awa kutu wa hapa wa himbaza. Ege ya naho bacha kumwa gachupa, nanuwa nyara gara gara, nao tiro susanga. Sisi nze, katanga aje kuna, kimusi ya wali bwavi linawi wasanga. Aho yibonye ruko yiburi 1500 kuva ku munsi mukuru w'abakozi wasize kuko ntawo yimbaza umunsi mukuru mu nda hari kigoyi abana bamuraba amaso uwo munsi mukuru w'abakozi unagetara ubukene bwinshi bandi bitoro aho saa nta muntu wari yipakiriza 2000 ku moto asigaye ari 2400 cyangwa 5000 ntibyoroshe
Abandi bakozi ba leta nabo bavuga ko uwo munsi bisa naho utabaye kuko atamukozi yo wigina mu gihe ibiciro by'ibisumwa byankenerwa bibandanya kuduga ku isoko ariko umushahara ntiwiyongere nabo nyene tubumvirize
uyu munsi mukuru nk'abakozi n'akazi ushitse mu bihe bitoroshe mu byerekeye ubutunzi bw'igihugu uyu munsi mukuru ushitse abarundi isinzi nk'abose kiretse ku murenge abo bari muri kakagwi twama tuvuga gafukamye igihugu munda aribo bonyine bashobora kuba boshobora kwibeshaho bakabeshaho n'ababo mu myaka yahera abarundi barahimbaza uyu munsi mukuru bari mu kamwemwe basangira ariko ubu suko amikoro y'abakozi mu Burundi bafate abakozi ba leta niwo muntu yera ko naho na hariho n'abandi bakozi sanga bikorera twabo n'ibindi uyu munsi hari agahinda mu miryango hari ubukene bwo gukora amakara bugata uyu munsi abarundi ntawuzi ingene babayeho uwo ari wese abona bukeye n'ibintu biteye agahinda aho uva muhira abo hasize abana umuryango butunze ubabwira kuko ugiye ku kazi kandi akabazi yuko aho kazi ariho kabeshaho abutunze mugabo mu nyuma bakabona yuko ata kintu na kimwe kiriko kirashoboka muhira umuryango birakwankira kandi utonda ku kazi iminsi yose rero kuri uyu munsi tugerekeje ya mbere y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ni umunsi twavuga yuko uje utandukanye n'izindi tariki z'umunsi wa mbere ukwezi kwa gatanu mu myaka yahera abakiri bato usubiye inyuma mu byo twumvise mu byo dusoma nta na rimwe itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu yigeze iza imeze nk'uyu munsi w'itariki y'ukwezi kwa gatanu 2004 harabaye ibihe byinshi by'amagume ibihe uburundi bwagiyemwo twagiye turumva nta na rimwe twigeze twumvaho akarorero nk'ishyirahamwe Brarudi rigira ibibazo nk'ibyo rifise abantu benshi bazi ngo Brarudi ifise ibibazo ngo ni ibibazo by'uko abantu atazoronka ibinyobwa bihereza icyo ni kimwe muri byinshi ni kimwe muri byinshi kuko abahinga mu by'ubutunzi baba bayitubwiye Brarudi itembagaye uwo munsi igihugu kiba kiriho kiratembagara ubwo bukene rero abakozi ba leta barimwo bushobora kuba kimwe muri byinshi cyerekanye ingaruka mbi z'ingene ibishyirahamwe Brarudi ritembagaye uyu munsi mu miryango ni gake mu bakozi ba leta bagishobora gufungurira abantu kabiri ku munsi
uyu munsi mukuru w'abakozi n'akazi ushize mu gihe imiryango yugarijwe n'ubukene buturutse ku iduka ry'ibiciro by'ibiribwa n'iri bura ry'igitoro rituma ibintu biyangara gusumba ibiciro byo kwiyunguruza bikaduga ibiciro by'ibyankenerwa bitari bike ugasanga byaraduze imiryango ntigiraga sukari n'ibintu byinshi bihuze mu miryango ntikironka ingene ugurira agahuza umwana kuko ibintu byaraduze cyane ikanatwebwe ubwacu birakomeye mu bisanzwe birakomeye ku muntu ubivuga Mwezo sangi mkwanda vibona, mwuzima higoro shaku mwafunksionero wanaone. Na chani chari kuna kasha harakatari kazi, na wano mbango kuwakari kumakonti.
Tukiringaho nyene aho kugwiza kazi na kari kahari leta yagiye irakaburagiza abakozi barabura ayo bacira nayo bamira byashikirijwe n'urongo y'urunani rw'amasendika y'abakozi kosibu igitega ku mugwa mukuru wa politike kuri no wa mbere rusama umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Michel turi bamwe haranegura inyifato y'amacakubiri yaba ayafatiye ku bwoko canke ku migambwe yiziziye abakoresha mu buzi butandukanye tumwumvirize.
Umukozi mwiza arwanya akarenganyo, aganya amacakubiri iyo aba aturuka hose, kuko byaragayagaye ko hariho abakoresha bagize ingendo amacakubiri ku kazi mu kugabura abakozi kugira bashobore konona atacamira. Turabona abakoresha batwaza umukazo bakima ijambo abo bakoresha, birabatukisha, bamwe bakitwa abasuma, abandi abagizi ba nabi, abandi barwanka biyago, abakozi nabo bakiyitaba ntaho nankwa bandi mu rwanko n'ayandi mazina ateye ubwoba. Kamisi tubona ingingo zerekeye abakozi zifatwa atabiganiro byabaye, bikagaragaza ko ibiganiro mu kazi atagaciro bihabwa. Aha twotanga utorero tubigaragaza: guhagarika uturusho tw'abakozi batagishijwe inama, guhagarika ikatwa ry'intererano abahurikiye mu masendika batanga atabiganiro bibaye, guhindura ingingo yashinga imyaka 35 mu kuja mu karuhuko ko mu zabukuru bakayishira ku myaka 60, no guhagarika amahera bategerezwa gutekererwa bidaciye mu nama n'ingingo, kubuza amakinga amapikipiki na za tukutuku kwinjira mu bisaga bimwe bimwe, kwirukana abahinga b'imiduga abamekanisye bakorera muri zone ya Buyenzi atakindi kibanza baberetse bajya gukoreramwo n'ibindi.
Mu ijambo umukuru w'igihugu yarayashikirije abarundi rijanye n'uyu munsi mukuru rero w'abakozi n'akazi, Evariste Ndayishimiye haremanga ko igiturire no kunyuruza amafaranga ya leta biciraye mu gihugu ari navyo bituma Uburundi budatera imbere. Kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
Tukiri ku byatumye umwembu ugabanuka, uretse ibyo bitatuvuye ko hari n'ibyavuye kube gito bwakorera igihugu. Ivyo navyo nuko hakibonekeza ku ndongozi agatima ko udakunda igihugu n'abenegihugu, bikabonekera ku bunebwe gukoresha nabo ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire, ikena ry'akarangamutima mu kazi ka leta, hamwe no udakurikiza intumbero y'igihugu mu byo ukora. Ivyo rero navyo bidusaba kwisubirako, hanyuma abadashaka guhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi. Kandi abo nabo bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amategeko agenga ibikorwa bya leta akurikizwe. Nicyo gituma baenda bamenyesha ko tugiye kuzokoresha ubuhinga bwa none bimwe bita systeme de pointage electronique, ku buryo uwusivye ku kazi, uwucerewe canke acereza akazi azoboneka bukwi na bukwi.
Ku rwego rw'igihugu uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza uhagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, naho ibirori byari bihagarariwe na Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka.
Nagira nsabe imbonera kure mutegeza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonye eri yaracari haracahema nanye ndacahema tubaforome tubize leti dufashe
mbe murabyibuka umwasi ingene haravuga ngo turiko ngo tubigisha gisoda ahubwo tugira tukibigishe rero. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka Imana yambwiye ati abasi bariho wubake ugavye, umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu cyarateye imbere.
Kazindukiye muri zone Maramvya aho bita muri Chobel, umwe wese batora akagunira akaja muhereze kaba karimwo umupanga, mbonye bavuga ati twabatumyeko kugira ngo tubahe ibikoresho ibikurikira muzobwirwa n'ababarongoye. Rero kugezo turahindiriye amategeko baduha ibyo bikoresho kuvuga imipanga baduhaye icyo dutegeza kuyikoresha cyane cyane abari ku mipaka.
Murakugwa mu by'umutekano ku nkuru iciye ku masonga. Umugabo azwi ku izina rya Barandagiye wo ku mutumba wa Nyamabere, zone Musenyi, komine Mpanda, intara ya Bubanza, yarakomerekejwe bikomeye hakoreshejwe imipanga nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Amakuru ava muri ako gace avuga ko abantu batashoboye kumenyekana bari bitwaje imipanga bagize igitero kuri uyu Barandagiye ashitse ku ibarabara ry'icumi aho nyene kuri uwo mutumba ateragana ku muhaniwe. Ku ruhande rw'abajejwe intwaro ku rwego go hasi bashikiriza ko bene gukora ubwo bubisha bakiriko bararondegwa uwakomeretse nawe ngo akaba ari karavurirwa kuri rimwe mu mavuriro yo muri ako karere. Hari umusore wo ku mutumba Musonga tizana nyakuguma komine Gitanga, intara ya Rutana, hamaze indwi zirenga zibiri atawuza hari. Uwo musore ngo asanzwe atameze neza mu mutwe, abamwegereye bagatinyira umutekano wiwe. Narirya muri bino bihe hari abantu babugwa irengero mu nyuma bagatogwa ibiziga. Dukurikire umwe mu begereye uyo muyabaga yaganiriye na radio RPA.
Kunene Gitanga, intara ya Rutana. Kugenekereza rya 16 ukwezi kwa ndamukiza mu mwaka w'2024 yavuye mu muryango kuva iyo tariki itarashira kumukora ikijisho. Yagiye yambaye ipantaro n'ibirato by'ubwoko bwa yepo yepo, akaba afite imyaka yaraba 25. Uretse ko asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe, yahora ava mu rugo mu muryango akagenda ku nshuti canke mu bagenzi. Muri zone mpuhwe z'abaramuzi niyo zone yanakugomeka n'ahandi agahindukira, nayo kuva iyo tariki ntarahindukira. Inshuti n'abagenzi dufise amakenga ko iminsi ari myinshi tutarasubira kumubona. Nk'uko vyamaze abaye, abantu bakagenda muri ubwo buryo tutarasubiye kuboneka. Bajeje intwaro ku rwego rwo hasi twaramenyesheje, ni nabo nyene bariko baradufasha kurondera, ariko ikizere si kirekire. Basaba yuko n'abajeje intwaro ku rwego rwo hejuru nabo nyene bakadufasha kurondera kuko amakenga ni menshi n'ubwo bari bwinshi.
Inkuru ya nyuma yerekeye iby'imibano, ivuriro, utuzu twa sugumwe n'amazi meza ni bimwe mu biri mu byihuta abanyagihugu ku mutumba Kirasa, komine Muhuta, intara ya Rumonge, baheruka guhura n'ibyago by'umusozi wasenyutse. Bamenyesha ko bakeneye bagasaba leta n'abagira neza kubagarukira ko idonido na ehike niyo nzima.
Abo banyagihugu batabaza basaba kuronswa ifashanyo nabo muri komine Muhuta iri mu ntara ya Rumonge. Amazu yabo n'ibiterwa vyahitanywe n'umusozi. Abo banyagihugu aho twabasanze begeranijwe hamwe muri zone Gitaza bavuga ko bamaze kuronswa ifashanyo y'umuceri gusa utagira inkozo. Umvirizwa umunyagihugu abitwiganire
fungurwa abantu barazibazaniye aho ibiro 40 byagabura imiryango ibiri abaye umuceri utagira inkozo. Ikindi bagiye kubazanira babazaniye amazi yo kunywa, nta vuriro, nta sana rusange bigeze babazaniye.
Igisoko rya Fisaba rishimitse kuronswa aho kwivuriza hamwe n'amahema uko kimvura hamwe n'imibu bishobora kubatera indwara.
Saba leta n'abagira neza kubatuzanira turinde ko kwifuka ndetse n'imiseretera bakaturonsa n'utuzu twa sugumwe, bakaraba n'ingero boga bobane badufasha. Tukabona ko abana rero bato batoza batubimbana amatama abuda bari basanzwe bamenyeye ko mu gitondo apfumaronka agakende bafungura none ubonye abantu bakoraho imirimo yatwawe.
Uruganda rwa RPA rwarondeye ntuzwa n'Imana Domitire, umusitanteri wa komine Muhuta, kugira ati mubazi icyo ariko arakora kugira abanyagihugu bafashwe ariko nitwa Moronse. Naho biruka mu ndwiheze, umushikiranganji w'intwari w'agati mu gihugu yaremeje ko abanyagihugu bari mu ngorane. Mu byihuta leta yemeye gukora harimo kwegereza ivuriro mfatakibanza aho abo banyagihugu basaze indaro.
Nuko rero ni hano tugarukirije amakuru yo kuri uno wa mbere rusama umwaka w'2024. Mwebwe mwari muteramanye natwe, mwakoze. Nshimira kandi abo twafashanije kuyatororokanya hamwe n'abahinga b'ibyuma batumye amajwi abashikira. Nkaba ndabasezeye nifuriza umunsi mukuru mwiza abakozi bose aho muherereye.